Zo retire with SuperSport.
Ah, Rob. Yeah. Zo retire with SuperSport. And the contract yami isho kanjalo.
How many years?
Hey, so agent yami lapho engitshela. But yathi ngizozwa ngaye. Angazi uretire kuphi ngoba i-agent yami yazi fanele ngilandele i-agent yami Rob. Yona eyazi yonke into.
Ubani agent yakho into?
Oh, Dr. Ivan Khoza.
Uye agent yakho?
Yeah, yona.
So it is a retire SuperSport.
Hey, nam yeah, yeah.
Yeah.
Ngizoba nomsebenzi ngala, ngiya retire ngala ku SuperSport. Nomsebenzi lapha.
Oh, okay.
Coach Rob.
Ufuna coach?
No coach, yeah.
Uzo coach ku une club?
Mm. Itapu.
Mhm.
Ya agent yam. Sivumelana.
Uzo coach Pirates.
Yeah, Rob. Masa retire hayi, ngithatha intambo.
So wena no Rulani.
Eh?
Coach and assistant.
Mina no Rulani.
Yeah.
Coach and assistant.
Yeah.
Oh, usho kanjalo or kuzokwenza kanjalo?
Anthu the agent yakho here Petty Pirates.
Yeah.
So uthi wena mase retire uzobuyela eclubini yakho yo coach. So sengisho ukuthi by that time go Rulani uzobe be coach wena uzoba assistant yakhe.
No, I ngizoqala e-boardroom.
Aha.
Ne agent.
Ngikhuluma.
Sikhuluma bese sa decide.
But sengiyakhulumela nje. Oyifuni leyo situation?
Ay, agent manje yesibili Rob.
Angifuni ukuba agent yakho. Mhm. Uyinkinga wena ngifuna ukuba agent yakho. Ngifuna nje ukusho kuwena ukuthi ngendlela engiyibona ngayo mina ifuthi ufuna ukcoacha wena.
Mhm.
Usho ukuthi uRulani coach wena assistant. Oyibona kanjani?
Hayi mina head coach.
When head coach, uRulani assistant.
Mhm. Hayi head coach Rob. But angisho mina ngithi sasoqala e-boardroom.
Yeah.
Yeah.
Hayi boardroom ya yabhora man.
Hayi.
Anti yasho nayo boards. Board yabantu ababhora boards room. Not B O A R D. B O E.
Ah, but the contract yami Rob, hayi right. 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 Second.
So ba nokholelayo manje kholela u SuperSport or bakholela lapha Pirates.
Hayi chairman. Chairman u SuperSport ya.
Yona kholelayo. Bakwazi uku afford.
Yona.
Mhm.
Ah, yeah. <so. laughs> Stan Matthews yo hayi. Ngiphethe kahle Rob.
Pretty sagile strong.
Hayi ngiphethe kahle ya. Ngiphethe.
Ubani out yakho lapha? Ngiyazi ukuthi bayakuthanda bonke yazi uma ukhona everybody hey naba ngasazi isiZulu but you know Thamsanqa is a lovely guy you know just
ngifika ngesikhathi ngiphathwa izinyo manje hey ufaka into yezinyo la hayi manje bangithanda bonke manje singizi phele fanele I'm fine good like ngiyo gym manje hey bangilandela
ufuna ukukhuluma singizi
say every time hayi manje mina phele fanele ngicabange before ngikhuluma manje asikho kahle
Asiko. Sorry, because last time ngakubona ukukhuluma isiNgisi kamnandi kanje. Ushaya i-post match lapha. How was the game? Actually, hi ho ho ho.
Isincane isikhona, isincane, isincane.